Milele, wa milele, milele, wa milele.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe. Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Amalungo, amalungo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Amalungo, amalungo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Pokelela, pokelela.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Pokelela, pokelela.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Amalungo yo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Amalungo yo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Pokelela, pokelela, pokelela. Amalungo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Pokelela, pokelela, pokelela. Amalungo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Amalungo twaleta.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Shiru. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni nani?
Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu.
Amalungo twaleta kuchipuna chobe pokelela yawe. Amalungo twaleta kuchipuna chobe pokelela yawe.
Nati pokelela, pokelela. Nati pokelela, pokelela.
Amalungo twaleta yo. Mwitwa pakakala Amalungo, amalungo. Amalungo, amalungo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe. Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Pokelela amalungo.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Mwitwa pakakala yawe.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe. Amalungo twaleta kuri mwe
yawe.
Amalungo twaleta kuri mwe yawe. Amalungo twaleta kuri mwe yawe.
Amalungo,
amalungo twaleta.
Amalungo, amalungo.
Amalungo,
amalungo twaleta mucheni chenu mwele sae. Amalungo twaleta mucheni chenu bayawe. Pokelela amalungo twaleta fwe banabo be.
Amalungo. Toaleta.